Into endifuna ukuyenza kulena ividiyo yimizekelo emininzi ye-inequalities ezilula. Into ezoyifumana ke ebalulekileyo kuzo kuba wazi kanye kanye uba ziintoni inequalities ezi. Masiqaleni ke, sino-x ulahlekiso u-5, mncinci kuno-35. Ke ngoku masijongeni ukuba sizawukwazi na kwafana bonke aba-x abangena kule inequality. Yenye yezinto ze-inequalities ezo ke ezo. Kwi-equation wena uba nempendulo enye phofu kule mizekelo sesiyenzile ye-equations. Ngezona ke i-inequalities kuba neempendulo ezininzi ezizawungena kuloo inequality. Ngoko ke sifuna ukwazi bonke aba-x xa ulahlekise u-5 kubo abazoba ngaphantsi kuka-35. Xa sowuyicinga ke baninzi, umzekelo u-0 ulahlekisa u-5 mncinci no-35, no--100 ulahlekisa u-5 nayo mncinci kuno-35, no-5 ulahlekisa u-5 mncinci nayo no-35. Loo nto ithetha ukuba baninzi ke kakade oo-x abazawungena kule inequality. Into esifuna uyenza ke thina kukufumana impendulo ezawafaka bonke aba-x. Siyenza njani ke le nto? Indlela esiyenza ngayo le nto kuba sisombule nje ngeli hlobo siqhele sombula ngazo ii-equations. Xa sifuna angabikho la -5 sizokwenza njani? Singayenza ke loo nto ngodibanisa u-5 macala kule inequality. Loo nto ayizuyitshintsha ke i-inequality lena, laa nto esichazela uba incinci kunenye ayizuyitshintsha. Ngoba senze into efanayo macala, sidibanise u-5. Ngoko ke ekhohlo sizawushiyeka no-x oyedwa. O-5 bayahlaba -5 no-5. U-x umncinci ke kuno-35 plus 5 ongu-40. Yimpendulo yethu ke leyo. Xa sifuna uyibona ke ngokucacileyo le nto, masizobeni kumgcamanani. Nantsi umgcamanani wethu siwuzoba ke nankuyana nankuya u-40 wethu, sibe no-41, sibe ne-42, and then ke ngosenze amanani ngaphantsi ka-40, 39, 38, uqhubekeke ke onke amanani angaphantsi ka-40 ayesehla. Ukhona na u-x ongaphantsi ka-40. Sichazele ukuba ufuna nje oo-x abangaphantsi ka-40 bodwa. Ithethe ke loo nto uba u-40 yena akekho kule nto yethu. Uyibonisa ke le nto kumgcamana, siza kuzoba isangqa esingenanto phaa ku-40. Ubonisa uba u-40 lona akekho apha. Emva koko ngoku sizobe yonke into engaphantsi ka-40 ngoba zonke la manani akhona phaa kwimpendulo yethu esiyifunayo. Umzekelo 39 by 99 lelona nani likhulu sinolufumana elisondeleyo ku-40. Likhona ke lona phaa kwimpendulo yethu. U-40 yena akekho, yeyona nto sizobe isangqa singenanto kuye. Masenzeni omnye umzekelo ke, siwubhale ngonye umbala wona. Masitheni sino-x, masiwubhaleni phaa phezulu ekunene. Sithi u-x udibanise u-15 ungaphezulu okanye ulingana no--60. Qaphela ke uba kulona mzekelo sinento engaphezulu okanye elinganayo. Ngoko ke ngoku masisombululeni le nto njengolu hlobo siqhele ukwenza kalo kwi-equations. Xa sifuna apha ekhohlwa uba no-x yedwa singenza nto? Singalahlekisa u-15 macala. Nantso ke simbhala o-15 bethu. Sitsho sishiyeke ke ngoku ekhohlwa no-x ohamba yedwa. U-x ke lona ke uzawuba ngaphezulu okanye alingane no-negative 60, ulahlekise u-negative 15. Itheli balona u-negative 75. Xa into engaphezulu okanye ilingana nento, xa ulahlekisa u-15 kuyo, laa nto ingungaphezulu okanye ilinganayo ihlala injalo, ayitshintshi i-inequality yethu. Masizobeni ke nayo kumgcamanani. Nawe ke asizwa umgcamanani wethu, sizoba no-negative 75 ke, sibe no-negative 74, negative 73, negative 76, ihambe kanjalo ke qhubekeke. Kodwa ke u-x funeka abe ngaphezulu okanye alingane no-negative 75. Ngoku ithe uba u-x angalingana no-negative 75. Le nto yosayibonisa ke ngesangqa esigcwalisiweyo phaa kuse-negative 75 ukubonakalisa ukuba nos-negative 75 ukhona kwiimpendulo zethu zika-x. Si, and then ke ngoku emva koko sizobe ke ngoku zonke izinto ezingaphezu ka-negative 75 ngoba zonke zikwimpendulo yethu. Laa nto engoyi orange yimpendulo yethu yonke leyana. U-x angakwazi ukuba leliphi nanini elingaphezu ka-negative 75, angangumiliyoni okanye abe nayo nentoni na enkulu kulo negative 75 okanye elingana nayo u-negative 75. Asenzeni ke ngoku u-x ulahlekise u-2 ungaphantsi okanye ulingana no-1. Kwakhona ke sifuna u-x abe yedwa ngapha ngasekhohlo. Ngoko loo nto ithetha uba sizawudibanisa u-2 macala kule inequality yethu. Nantso ke sidibanise u-2 ekhohlo sishiyeke no-x wodwa omncinci okanye olingana no-3, ngoba u-1 udibanise u-2 kaloku ukunika u-3. Ithethe ke ngoluntu uba u-x funeka abe ngaphantsi okanye alingane no-3. Namphi na u-x ongaphantsi okanye olingana no-3 uzawukwazi ukungena kulaa inequality yethu. Masizameni ke ngoku noba ngumphi na u-x ongaphantsi okanye ulingana no-3, sizobona uba uyakwazi nanyani ungena kule inequality yethu. Masizobeni ke impendulo yethu apha kumgcamanani. Sengu-0, ngu-1, ngu-2, ngu-3, ngu-4. Then phantsi ko-0 sibe no-negative 1, negative 2. Ngoko ko u-x kuthiwa funeka abe ngaphantsi okanye alingane no-3. Ithele uba loo nto ngopha ku-3 sizawuba nesangqa esigcweleyo okanye sibe ngaphantsi ko-3. Ithele uba yonke laa nto ipinki ke ngoku iza ngakwimpendulo yethu. Xa ufuna uqinisekisa ke masitheni u-x ngu-3, u-3 lahlekise u-2 ngu-1. Loo nto ke iyangena ngoba sixelela uba funeka impendulo yethu ibe ngaphantsi okanye ilingane kuno-1. Ungathatha ke noba naleliphi na elinye inani uphinde ujonge kula apink, ujonge uba inyani na le siyenzileyo. Masenzeni eyokugqibela ke ngoku. Masitheni sino-x ulahlekise u-32 ungaphantsi okanye ulingana no-0. Iyafana ke indlela esenza ngayo naleyo kudala siyenza. Sizodibanisa u-32 macala kule inequality. Sitsho sishiyeke kwicala lasekhohlo no-x oyedwa ngoba o-32 bayahlabana. Omncinci okanye olingana no-32 ngoba u-0 dibanisa 32 iseka ngu-32. Siphinde ke nayo sizobe kumgcamanani njengoba besikade sisenza. Masitheni ngulo wangu-32, bengu-33, bengu-31, bengu-30, senze njalo ukwehla kusuka ku-32 nokwenyuka. Impendulo yethu ke yinto yonke engaphantsi okanye elingana no-32. Thetha uba u-32 sizawuba nesangqa esigcweleyo. Sehli ke ngoku nazi iimpendulo zethu sizizoba ngalaa mbala uyityheli. Khumbula ukuba utheni nje u-32 lona elapha kwiimpendulo zethu. Kuba kaloku sinento ithi funeka ibe ngaphantsi okanye ilingane. Ithethe loo nto basizawane sesangqa sigcweleyo ke ngoku phaa ku-32 sigqibile.